Yeah, ubuze nami bazokutshela. Yeah. Okay, I got it. Don't showcase. Boba ngigage. Benny McCart. Kalagat. Kalagat.
Yeah, yeah.
Kalagat.
Yeah,
Kalagat.
Yeah, yeah.
Kalagat.
Yeah,
don't showcase.
Don't showcase.
Boba ngigage.
Yeah, yeah.
Benny McCart.
Yeah,
Kalagat. Kalagat.
Hey.
Never but touch my chat. Flex like Benny McCart. Bantu babamba makhanda. Ngathi bekhlani card. Kana ngishisa ingane zangena mithisa anime kancane nginimisa ex ya phone ayingimele kancane zithinto zile ndaweni ngishisa ebhekhi ngino zero next time uma ngibona ngizokuvezela imitha ngeke ngangifike Benny McCart skill shit kalagatha I told you nginkalagatha bitch hlala kahle wabona sengena ama crook thanda le ntwana le dura mina ngifuna amanuka ntombi yami ishuqula iduka ashisa nishuqa kweduza bathi ngoduza.
Yeah.
Okay, I'll be serious kancane. Hey boys. Don't showcase. Boba ngigage. Benny McCart. Kalagat. Kalagat.
Yeah, yeah.
Kalagat.
Yeah,
Kalagat.
Yeah, yeah.
Kalagat.
Yeah,
don't showcase.
Don't showcase.
Boba ngigage.
Yeah, yeah.
Benny McCart.
Yeah,
Kalagat. Kalagat.
Hey,
don't singa nge 18. Hey, Benny McCart nge 18. Hey, ingane zifuna iBenin. Hey, thina sinendaba sibemile. Lento ngayenza plus ngipush on the match skipper sibizo two clip black and red thing a mash okade nomlomo uthulile yeah nomntwana usengibize corner mangifika ngiliphosa emlomeni ngembona usehlele ethembeni ngembona besonto etendeni ufuna ngemkhuphula umoya lo khona into afuna ukuyibona twane singene ke 18 Benny McCart ke 18 plus ngezazi yangage ngimthengela utshwala negage kusene ngimkhipha ngegate litsapha ngikhiphi ku date mina ungangisele ngeface phela bongizela negase. Ikese lestanda ngilekho manje ngihlalela enorth ekhasa bangazi ngedodge zobuya sengihamba ngedodge
man you burn the hits
varne hits me logo.